mmeranteɛ mmienu a ɛwɔ yɛ sukuu yi so anaasɛ nyamfoɔ mmienu a ɛwɔ yɛ sukuu yi so no akasa kakra di dɔkta wodupa ɔmea ho kyɛ sɛ nana ɔda kokofoɔ ade ho adanseɛ sɛ infact ɛtwuma a mobɔ wɔ man Ghana mu adɛn nate sɛ Ghanafoɔ nka ho asɛm yɛnhwɛ mmerɛ a John Dramani Mahama yɛ ex president bɛtena a yɛ akonnwa no so nneɛma bi ɔyɛ wɔ man Ghana mu ne akɔmfem akyɛ sɛ yɛde ɔka ho asɛm ankɔsi hwee nanso wohwɛ nana ɔda kokofoɔ ade kyɛ sɛ dɔkta wodupa ɔmea mmɔden bɔ ɔmabɔ a ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ yɛden bɛbɔ maba so ɛno so sɛ mmeranteɛ mmienu nyinaa tom ɛnomuto ɛde atoto dam so ma mu sɛ the new patriotic party no yɛden bɔ ne ho mmɔden pa nti mayɛnti mmeranteɛ nsɛm ɔmo so ɔmaka na yɛba ɛbɛdi mu nkɔmmɔ
amanfoɔ mde papa nyamfoɔ yɛ atam sɛ ɛma obi sika sɛ ɔmfa nyɛ mputudwuma wɔ ɔman yi mu ɔde kɔyɛ nkɔmfɛm wɔ sirim yɛkɔ sɛ kɔpa kɔmfɛm no bia bɛtwa anom a yɛkɔyɛ mu ne atutu kɔkina nti sɛ wo ɔwudi yɛtɛm no woadwene paa wɔ sɛ
sɛ wo ɛso wonim sɛ ɛyɛ nkɔmfɛm deɛ kɔbɔkino obi so deɛ sika ɛde maa no no wode bɛfiri education ama obi wɔ sankɔre nakate wanya bi ne bɛkɔ sukuu ɛnɛ nursing training ɛsɛ abu mpɔtam afie bi a bɛkɔ mu biara nurse ne wom ɛyɛ deɛ ntia free education nti aboa ma nkora ntimi kɔ sukuu nti mumu deɛn ɛna wɔ sɛ
wotoɔbɛmawoyɛma wo a kɛnɛ sɛ sɛ mfa ho ɛ na ne wɔyɛ a bebrebɛyɛ a krakye obi asoma mu woni dwuma bi wote fie lakitanse mu hunu obia ne wɔyɛ o ɛdimu ntomboa so wɔdehwɛ na kɔmde wɔ abrɛ akura sɛ bɔde abu wofɔde bɛyɛ bankyɛko na yɛndɔ bɔde abu sɛ kyaw
abuda bi aka
twaɛbɛ na kwantuo na mowɔ abrɛ fie
da bi aka twa na twam
amanfoɔ mde papa nyamfoɔ yɛ atam yi sɛ ɛma obi sika sɛ ɔmfa nyɛ mputudwuma wɔ ɔman yi mu wɔde kɔyɛ nkɔmfɛm wɔ sirim yɛkɔ sɛ kɔpa kɔmfɛm no bia bɛtwa anom a yɛkɔyɛ mu ne atutu kɔkina nti sɛ wo ɔwudi yɛtɛm no woadwene paa wɔ sɛ
sɛ wo ɛso wonim sɛ ɛyɛ nkɔmfɛm deɛ kɔbɔkino obi so deɛ sika ɛde maa no no wode bɛfiri education ama obi wɔ sankɔre nakate wanya bi ne bɛkɔ sukuu ɛnɛ nursing training ɛsɛ abu mpɔtam afie bi a bɛkɔ mu biara nurse ne wom ɛyɛ deɛ ntia free education nti aboa ma nkora ntimi kɔ sukuu nti mumu deɛn ɛna wɔ sɛ
wotoɔbɛmawoyɛma wo a kɛnɛ sɛ sɛ mfa ho ɛ na ne wɔyɛ a bebrebɛyɛ a krakye obi asoma mu woni dwuma bi wote fie lakitanse mu hunu obia ne wɔyɛ o ɛdimu ntomboa so wɔdehwɛ na kɔmde wɔ abrɛ akura sɛ bɔde abu wofɔde bɛyɛ bankyɛko na yɛndɔ bɔde abu sɛ kyaw
abuda bi aka twaɛbɛ
na kwantuo na mowɔ abrɛ fie
da bi aka twa na twam
akɔdeɛ nnwom dumsɔ na wɔtoyɛ no ɛyɛ general song na mmom ɛberɛ a dumsɔ ne baeɛ no Mahama time na ɛkɔyɛ kɛseɛ ɛna Mahama waanyɛ lucky ɛno nti ɛna saa time no sɛ akɔdeɛ bɔɔ saa nnwom dumsɔ because Ghanafoɔ yɛda esum for 4 years and over tiemie yɛda esum for 4 years and over a na airtime ɛno nti ana sa akɔdeɛ bɔɔ saa nnwom dumsɔ sakomɔnɔfoɔ mu wɔ light wɔse daabi
sade sakomɔnɔfoɔ wɔ light ɛne ntɛmafoɔ so bɛnya light
sakomɔnɔfoɔ mu wɔ light wotie ɛnwom no lyrics no a sa akɔdeɛ ɛkekaekekaeɛ no a abusua ɛnkaakyi sakomɔnɔfoɔ mu wɔ light adeɛmmerafoɔ mu wɔ light bɛkwaefoɔ mu wɔ light east legon patase mu wɔ light daabi yɛni light ɛni sɛ akɔdeɛ nsan bɛbɔ nwom foforɔ biom sɛ sɛn sɛ akɔdeɛ wɔnsan bɛbɔ nwom foforɔ biom sɛ sɛn wɔde nka bobɔbɔ ɛyɛ nkuronkuro bi din sɛ mu wɔ light anaa dɔmaafoɔ mu wɔ light anaa wɔbobɔbɔ nkuronkuro ne borɔno bi din sɛ mu wɔ light bantima mu wɔ light anaa daabi ɛni sɛ akɔdeɛ nsan bɛka ɛkurofoforɔ bɛn biem din na sɛ akɔdeɛ nsan mmra mɛbɔ ɛni saa nwom no a sɛ akɔdeɛ yɛeɛ no wayɛ ne general ɛni sɛ wo na wo se sɛ dumsɔ aba wo na wokasa sɛ akɔdeɛ dumsɔ aba ni sɛ akɔdeɛ nsan bɛbɔ nwom foforɔ a tena wo dɛm na bɔ sɛ akɔdeɛ nwom no a wɔbɔɔ no bɛɛ 2016 no sɛ akɔdeɛ nwom no a wɔbɔɔ no sɛ 2020 sɛ 2016 no tena wo dɛm na bɔ saa nwom no
ɛnka ne wokɔ sukuu a yɛsɛ woatra ɛnɛ wonni generator no kyerɛ sɛ woammɔ bra
tena wo dɛm wobɛtumi na ɔyere koraa ayɛ remis Remes wo bɛtumi akɔ sɛ yi sunyafoɔ mu wɔ light anaa daabi bɛkɔ amoafo mu wɔ light daabi patase mu wɔ light daabi dumsɔ abo wobɛtumi na ɔyere ɛne ɔma sɛ Kevin Taylor na ɔse sɛ akɔdeɛ mmra bɔnten ɛnsan bɛto nwom foforɔ a Kevin Taylor, who bet me no year a year Israel Nino. Ah, and we are sent to Quakasia Nino, Omonacono, who bet me no year Israel Nino at Nefie. Nama Bosanio no, no, and no mano, no omana a year backing vocalist, na omoje jeho at the mount. Not also, so no, ya trendy sanum. Nemum, sa qua de annum, our 2 year, dumso, dumso, dumso no. Any general song. And then, say NP before ba. Now say, be a muna moka says a doom swaba. Now say, kwa diya mrabe mwa sanyumna. Mwa sanyumna wa mufiye. Say, kwa diya, wa ni eye enyumfufu biye cha. And now say, say mwa se eye NDC fuwano. Mwosu mwa tonyuma. Ye wa anyumtufuwa udo webira. And then, omwa yuwa mwa se omwa ya efrase NDC fuwa. Miyano wa fa resoma oho. Resoma oho, obeti mea tonyum. Say doom swaba, doom swaba. Ntabusua mo mo hasa akwade adwene sa sa akwade amra bonten na ometo eye enyomfofro no tema Jay-Z onni mo time
o shewetu ne kuni pana Ghana funi team
na Ghana funi team na Ghana funi
sa wonti ase a opa kwotema yesi epubida ho na wa kwoto sa epunu ne ku ho informance mo so ye so nko dum so abenti de ye we eye dum sisi we enye dum so Sombe se sa kwa debe bonyom, dum siye siye, dum siye siye, yesi dum siye siye aba, hey, nana kufwado, yesi dum siye siye aba, weye fwen, weye fwen, weye, aha, na wajiso, yesi dum siye siye aba, nana adudan kwa kufwado, yesi dum siye siye aba, weye fwen, weye fwen, weye fwen, nana fwen, nana adudan kwa kufwado, yesi dum siye siye aba, aha, weye dum siye siye, ye dum niye siye siye no. You do me a season. We in your timer, a ya Mahama timer, your demo for 4 years in view. We a doom CC, you doom near CC, you know, a ya doom a ya patasse, near CC, a ya patasse, near so a ya ademra, near so a ya atasmaso, near.
A man for me, Papa, and my name for Latin. Sir, and we'll discuss on Panyam put more, man. But a quiet confirm with him. The cause of the park on Fenny Babetra, no matter why I'm near to walk for Kina. And he said, "Whoa, I would be a terminal. What do you buy yourself?"
Sir, whoa, also, we need to say, "Aye, and confirm the Kobokino will be so dear, secure the man and whatever free education. I will do a sound quarter in a cate when you be in a bear course school and nursing training. They say, 'A boy, but if you be a Kobo be a nurse new room, agent, free education, it's a woman grant me school. And tomorrow, Dian, and I was all
trouble. Can I say something? Man, why are you being a crutch? Obi aso mamu. Oh, uni dumedi, uti feel like dance mukunu. Obi anu ayau. Eti monto mbwa, sabo yola kwa mdu wa bere kula sna body abu. Uvo ruba ya bancha kuna yando body abu se chao.
Abu debi akai chao.
Sabo yola kwa mtu na mwa wa bere fi.
Debi akai chao nechao.
Man, for mdu papa yeni, man, man for yatemi. Sa, mwa biska sio mfanyi mputudu mwa mani mu.
Any someone is a brandy and so at the after 2 hours, what you understand? Brandy, the 2 hours, what you say, Pomaka, after doctor, my move point is a lap with the father. It was my comment section also for Chewadin. My crumble.